wala ecolam moy daira sayyidna muhammad continuité daira sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wouté wul ak mom ci dara ndax diiné ju bess sosu fi